Abantu bitwaje niyo batwara, abatitwaje niyo batwara.
Yes, I know he will protect you anyway.